So this is riddle and line of best fit.
Our love was a moving space that we once shared. But you moved out of that space when I wasn't aware. We had 4 years together, but you almost left 3 times. And those 2 times that you made up your mind, 'cause you couldn't find. Today I woke up like it was my wedding day. Got so dressed up just to walk away. I had so much to say to you that I said nothing at all. And I walked back through that door so I could fall out of view of it all. If you had let your bounds be spoken, we'd be a little you love me, that's the half of it. And if we leave this, it might be the line of best fit. But we keep tripping over it, the line of best fit. But we keep tripping over it, over it. Time, she's your lover, she'll give you years to leave. Was it fight or flight for cover? You had to run to believe. And I'll miss you the most when I can't hear you. And I'll miss you the most when I can't hear you. But if you love me, that's the half of it. And if we leave this, it might be the line of best fit. But we keep tripping over it, the line of best fit. But we keep tripping over it, over it. Da 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 da